Juliana, shida nini? Shida yako nini? Pole. Kaka. Tatizo nini? Unatokea wapi bwana? Unaitwa nani? Unaitwa nani?
Mimi naitwa Chabu. Naendana na majina yetu.
Pole. I'm going to go to the house.
Yeah, that's good.